Agenda Yesu, Agenda Zare, Yesu Jelimbe, Alfa Omega, Jomo Kolumbe, Yesu Endo, Maka Olimbi, Tokelo Nikawi, Ajo Alope, O Inamara, Rugama Gimo, Narenge Giche, Enelo Danda, Maachu Mwore, Abaka Koya, Yembe Bende Yunga, Agenda Yesu, Agenda Zare, Yesu Jelimbe, Alfa Omega, Jomo Kolumbe, Yesu Endo, Maka Olimbi, Tokelo Nikawi, Ajo Alope, O Inamara, Rugama Gimo, Narenge Giche, Enelo Danda, Maachu Mwore, Abaka Koya, Yembe Bende Yunga, Agenda Pome, Nuto Onyalo, Onge Matome, Vachero Lazaro, Noa Elie, Bendo Kikima, Adeyo Kata, Tembe Magoya, Masanda Eyo, Obiro Teko, Noro Kadala, Chien Moro Hache, Karondo Rumo, Agenda Pome, Nuto Onyalo, Onge Matome, Vachero Lazaro, Noa Elie, Bendo Kikima, Adeyo Kata, Tembe Magoya, Obiro Teko, Noro Kadala, Chien Moro Hache, Karondo Rumo. Tumoko Beto, Kechegi Magle, Mamoko Gino, Kodafarese, Mato Wageno, Tekwenye Sale, Machi Wongima, Kendo Kelo Hawi, Obwedo Joko, Mororo Nyinge, Mawinjo Dunde, Nyasaye Tobe, Anase Hendo, Igo Motimo, Omi Okine, Duto Anagene, Tumoko Beto, Kechegi Magle, Mamoko Gino, Kodafarese, Mato Wageno, Wangima, kendo kelo hawi Ogwedha joko, mororo nyinge Mawinjo dunde, nyasaye tobe Anase hendo, kigo motimo Omiyo kinde, duto anagene Agenda pome, duto onyalo Onge matome, machero lazaro Noa elie, mendo gigima Ageyo kata, tembe magoya Masanda eyo, obiro teko Noro kadela, chien moro hache Karondo rumo Agenda pome, duto onyalo Onge matome, machero lazaro Noa elie, mendo gigima Ageyo kata, tembe magoya Masanda eyo, obiro teko Noro kadela, chien moro hache Karondo rumo Agenda Yesu brota machi wangima Unmudagi Weawea anageyo yende mauseka lokoda Yesu tobe anapake Hindi polo mage duto Wotepewe mago mage Chepe sure Rinye chinde Jehova nyalo Agenda Yesu brota machi wangima Unmudagi Wangima, Unmudagi, Weawea, anageyo yembe mauseka lokoda, Yesu tobe, anapake, hindi polo, mage duto, kwa tepewe,
agano ya soro the machi wangima unmudagi wea wea anange yo yende mause kalokona yesu tobe anapake bingi polo mage duto kukode